Mai anō I Arena Owen, kia Taika Waititi, kia Rachel House. He tini ngā toki Māori o te ao whakaari, kua takahi I te atamira o te whare tapere o Taki Rua I ngā tau. I aia nei, e noho ana te whakahaere whakaari Māori nei, hei aronga mō tētahi pakipūmeka nā Fala Media, mō tōna orokohanga mai, me te tohe kua toru te kautau e haere ana, e whanake ai te kākano ruatanga ki te rāngai whakaari I Aotearoa. Kei a Moana Makapelu Lee, te roanga atu.
Mai I ngā whakaari kura ki ngā whakaari pakeke, me te ao kiriata anō hoki. Neke atu I te toru te kautau a te whare tāpere o Taki Rua e whāngai ana I ngā pūkōrero Māori ki ngā tini I Aotearoa.
I tīmata te whare tāpere ki te taha Māori, ki te taha Pākehā oki, ko tēnei te whare tāpere tuatahi I Aotearoa ki te tarai te aratika o te tiriti o Waitangi.
Inaia nei e pakipūmeka hiana ki tētahi kiriata reo Māori hou, e kia nei ko Taki Rua Breaking Barriers.
I tēnei kiriata, ka titiro te whāinga, te ara o ngā kai whakaari me a rātou ara. You know, he miharo, ko taku whakaaro, he miharo. Te mea tuarua, te whawhai o ngā kaumātua I ngā rā I mua, haere tonu ki ēnei rā.
E whāia nei te hītori o te whare tāpere me tōna kaupapa matua, kia whānui ake ngā pūkōrero Māori ki te ao tāne rore me hine te rehia.
Ko Rona Bailey, Dame Kate Harcourt, ko arātou hia ki te whai te tihi ara pai mō te tiriti o Waitangi. Ki te taha Māori, ko Kerry Carr, ko Tunia Baker, rawa ko Wikoki Carr hoki.
He mea hanga nā whetū whala me te ringa tohu a Christina Asher.
Nui hoki te pū Waitanga o ngā tangata Māori I te ao kiriata, I te ao ware tāpere.
Moku ake he akoranga I te hītori o Taki Rua, he huarahi hoki I tēnei, hei whakaputa I te reo Māori, he huarahi anō mo te reo.
Me tōna kaupapa tonu, kia whakatipu I ngā kai tuhituhi ringatohu, kai whakaari anō hoki.
Mehe me tō moemoea, tō wawata, ki te tū, ki te mahi, te tehi kiriata, te tehi pakiwaitara, haere tonu, mahia.
Hei tēnei tau oti ai te kiriata, hei whakakitenga a te hune. Moana Makapelu Lee, te karere.